cause ungisizile like ungenze nga find out iqiniso, so it's fine.
Tell me now.
Tell me now.
Hey, wena ungangihlanyisa wena, don't make me mad. Tell me now.
Tell me now.
Ndaba nakho angithi sinasesenzile loyalty test sibonile ukuthi yena akakho faithful into ezokwenza yona.
And saying light skinned since nini mina?
Asikakaqedi washelwa yimina wena.
What's wrong with you?
What's wrong with me that when I am stuck with my girlfriend?
Why are you cheating?
Except this is Lili Hlokonolo from CMTV. This is calling your partner to confirm if your partner is loyal. So guys, as you know, this is a show where we test the relationships to verify people's relationships. We verify if umuntu wakho straight. Mfethu, right?
I'm not the best. So.
Away. So, libisa kuma?
Sanele. Yeah.
Okay. So, Sanele, utandana no one?
Utandana no no kutula, mfethu.
Nina, le how long ratana?
After 8 months, that's yeah.
We happy more relationship.
I'm complaining, yeah.
Yeah, asanga wachita.
Yeah, I'm not a suspicion. Yeah, this is the young is bonina. It's not party grand for
it. What are those things?
I pinned with the phone as cards. He made 2 years ago. See, this bias is true. Yeah,
okay. I will forget my numbers on phone
now.
When last did you see her?
Day before.
Okay. Thank God. Hey, much a little tricky, ne?
Nice.
I'll tricky too much. Little pasta in the second door. Please,
please.
Hello.
Hi, how are you?
I'm good.
I'm good, thanks. You're speaking to Lee from CMTV. I'm doing a show where we test relationships. So I want to ask you a few questions about your partner to confirm if you are loyal.
Okay.
Is your partner light skin or dark skin?
Light skin.
Okay, how long have you been dating?
Yeah.
How long have you been dating?
2 months.
2 months. Okay.
Yeah.
When last did you see your partner?
Yesterday.
Okay. What is your partner's name?
Buhle.
Buhle?
Yes.
Umfana or intombazana?
Umfana.
Hayi mfethu, mfethu bani manje ubuhle manje?
Eish. Ubuhle umuntu bengifunda naye.
Ah, ubufunda naye manje mina. Manje mina khamba mina ngami ke. Bofunda naye fine mina khambani ngoba ngibone day before wena shothi mawusuka kimoni uyombona yena nje ubumbone yesterday ke khambani between mina nawe ke
hayi eish yazi ubuhle ne eish asijoli nobuhle
nenzani ke mina ngajoli mfethu sengconfused manje mina bona manje ngisema TV manje mina ngiyazi expose ngikhuluma ngothando lami kushuthi wena uyangibhayizisa wena
hayi manje ngiqhenka
mutshele ukuthi ubonga ungamthembi.
Bengakuthembi vele, bengazi ukuthi vele wenza into ezikanje. Yabona sengithole vele, yabona evidence into engiphelele. Manje mina ngithini nento le yakho manje?
Manje sijolelani ungangithembi.
Nakho uyaziprova mos ukuthi akusumuntu okuthembeka. Nakho uyaziprova ngitshela ngobuhle una 2 months naye.
Intombazane.
Hawu seke intombazane futhi.
Please ask if there is
condom. Awuyalibona wikama
mama. Mamela bheka nayisebenzisa protection nalo muntu wakho. Just to be on the safe side. Nayisebenzi usho.
Mucho ruba inzanga. Mucho
ruba intombazane.
Mucho ruba inzanga.
Mucho ruba inzanga kanjani ngokuhle intombazane?
Mamela niyenza how many times a week?
Two.
Two times a week.
Eh.
More than me.
Eh. Yo, ngicela ukuthi sizokhuluma.
Why yena yenza more than you?
Like why okay, yini special ngobuhle ukuthi yena mele athole more than mina? Kuyimi ngiqale relationship from 8 months ago and afika 2 months ago, angisunderstand.
And we thola every week.
Uyithola every week yena, mina ngiyajampiswa mina.
Eh.
Inkinga
like wena
nobuhle anifani
yabo.
Yini different?
Eh, different.
Slow. Okay, hayi bamela ke mfethu, mamela ke.
So, ungadluli. Mawuthi slow, what do you mean?
Like yabo ubuhle like
fast. Uyenza fast.
ukuthi fast like uyabona isikuta amakhanda
eh
yithi uyabona isikuta amasamba like ubuhle unjani manje wemslow
ini le isikuta
amasamba isikuta mesamba
oh isikuta mesamba
yeah
what kind of thing is that fayenza kanjani khani fast
amanyeni understand amangithi slow uyayazi pace yakhe.
I'm president in Zaiko Fair with the Queen.
What's slow like Toto?
Fast like a bike. What's your scooter must harm?
You?
Imagine, I thought you turned that way, must mean.
Oh, I'm taking a Red Bull.
Ah, ine Red Bull angicabanga ukuthi ngasiza kuye. Uqa nje sidalwa.
Eh uzokuthuka lomntwana.
Yo, kusho why bonga ngitshele live lezi zinto lezi. Why bonga ngitshele sithu lezi zinto lezi.
Ngiyasho ukuthi bengizokutshela.
Kunini?
Manje like eh bengisaphonda nobuhle kancane.
Hayi wena.
You see now, buhle this, buhle that.
Ubuhle mfethu zolova my face mfethu.
So, what is your decision?
I'm going to go to the house.
Hayi
bo. Ayithu phela la maleni, koni fast lane ne slow lane. Shit ngizokungena nge slow lane uye nge fast lane once. Ufulahlane nalelo nayo isikuta sakho.
Wena nani benzibe blasting.
Niks mfethu.
So ukuthi uyayithanda ne? And akathandi
like confused nami. Yabona njengoba ngihlala ngconfused with how. Mina ngana ayi.
So ukuthi ubuhle yena akayisebenzise iplastic.
Ah kushuthi angeke ngitshele vele into straight. Angeke ayisho vele into straight. Siyazi sonke ngithi.
Especially if work it in, especially if you scooter. Ngeke be scooter nge plastic.
Eh, awu mfethu, siyashelela mos lento le.
Ngeke be scooter nge plastic.
Mara azukuthini fede mfethu, yabo indlela yamathotho ezingathi ye ezongihambela kancane. Le ama fast lane yakho le nobuhle fede yizo. Ngoba ubuhle bekuyintombazane sekumfana, waba umfana, yabo u confused now yabo. So you decide mfethu ukuthi ufunani. Uyazi indlela yamathotho is.
Manje indlela yokhlukana le phone.
Ngenze njani mina
uqoma ngisafuna
wena le ndaba ya ama scooter indaba le umelwe sikhulume manje you supposed to address it long ago
eno yena wayi manje angifake ma yabona ukukhuluma emafonini manje ngifuna ukubhekela
and also wena umoshe lo mjiti isikhathi umoshe lesikhathi kakhulu
wena ungena kuphi wena
angingeni mina
ngiyakufunani wenzani ke
ngiyakhuluma khuluma isiZulu
wena wawungena indaba zabantu yabo manje sicabanisha
bye bye sister ufila kanjani mfethu
ah mfethu ngikhathekile mfethu blind angikhathekile even though vele lento le bengazi ukuthi yenzakala yabo mara uki find out kanje ah painful mfethu
sorry mfethu yena mfethu le abona lo mfethu it's like umuntu le player lo
yeah
yabo
hayi njalo mfethu
so when I hamba laba that are still studying
yeah
bangakwazi ukugijima
yeah bangathandi ikuthi
bangakwazi ukuthi melo gijime kanjani ubafundisa ukuthi melo gijime kanjani
yeah
mama uthola gijima ah uzothi wena slow
njengoba basho ukuthi ngi slow
fi kodwa kudala gijima se she already knows the speed
of everything hayi.
And that's the problem. You see, if you find someone who has more experience than you,
yeah,
uzobangingeni.
Njoba ngisenkingeni right now.
Mawujwayele ukudrive ama short distance and ufuna long distance.
Ngoba phela ngasho ukuthi ngi grand phela light izuke phela mase ngiyona
phela
izongilimaza le.
So, mama mase ukutholele ebarini ha i-counseling. Uyahle, mase ukuthola counseling
mfethu. Ah, mfethu, ah, counseling mfethu.
Yazi le ndo njani?
Injani?
Uzohleka manje, mawufika ekhaya. Mawufika ekhaya.
Khawatha lento mase
ngikho. Mawufika ekhaya, uzofila ukuthi hey hayi, isona heat.
This is his obvious number.
Ngiyakulala. So ngizokuthola counseling. Uzoba right. Dango.
Ah, fair njalo.
Ah, esingiyivale. Dango.